la mulungu pa 8 September 2024 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ya Hot Current. Program imene timabwera pano ndi cholinga chokuti tiyankhule nkhani zikulu-zikulu zimene zuchitika mdziko muno. Ndipo tikamalankhula nkhani zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa yaiti. Ndiyene kuti leroli program iyi ikutifika mochedwerako pang'ono pa zimene zimachitika mkati mwa tsiku kuti kudali zochitika zina tidali misonkhano nditabwera mochedwa kuchoka misonkhano. Koma ndikulandireni inu amaphangombe
zomwambire
ojuka ndikulandireni
tathokoza
komanso amsukuluzi a Jonah Pankuku ndikulandireni
tathokoza kwambiri andevu zamwayi
mbali yakuno muli ndine ndevu zamwayi Wonder Msisya bwanji timve uthenga ochokera kuma sponsors athu.
Zelis Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, phone accessories, AirPods PRO, original Samsung single part type C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and type C chargers, smartphones, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lerongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Sally's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.
Tithokoze ma sponsors athu a Series Enterprise amene amagulitsa katundu wa stationary komanso wa electronics kuzomba uko pafupi ndi Steers cha komanso kulilongwe pitala uyu achikungwa nyamata wa Malawi momuno. Nkhani zathu zimene tufuna tikambirane mprogramu yathu ya lero ndiyo kuti anzathu a zamabwalo kala ngati kumene kukuli nkhani. Nde maloya afuna unyanyala pachinaipa kuti demonstration sikunyanyala zone zero
zone zero
afuna upanga zone zero pachinaipa posakondwa ndi mmene zukhalira zofuna kukonzako zijamati judicial reforms imene idayamba muchaka cha 2021 koma sikuoneka kuti kuenda bwino ikumaenda mwa ma peace meals nde khangati pakati pankhani ina bukaso ndi anzathu a Malawi Law Society kuti akonze-konze kumabwalo a milanduku nde zikuoneka kuti nkhani ipite nyumba ya malamulo zuvuta nde iwo pofuna kukakamiza nthambi ya boma ijakuli a president ndi nduna zawo kuti nkhani ipite mu nyumba ya malamulo afuna kuchita zionetsero pachinayi. A Joyce Banda amene ndi president wopuma wa dziko lino komanso president wa chipani cha PP adalankhula ku convention yawo pa Saturday pamene amanena kuti atsogoleri tiziwaziwa ndi zipatso zawo mbiri yawo experience kodi munthu amene afuna kulamulira dziko lino tizimufusa mafunso kuti udachitapo chani ngati ungayendese dziko lino kodi zimenezi zitithandiza khati kusankha anthu opanda experience kapena kamwe limanena zina lokudya njere. Komanso anthu ena akuiya ndalangiza tsopano a Mutalika a DPP kuti anthu wakodi mesa adaluza zisankho convention bwanja kulandiraso maudindo kodi ma convention iwa amangokhala azionetsero kunamizanapo anthu ametufuna krepa mipando akhala ndithu tini njira zathu kuseriku zimene timapanga kuti ma convention iwa athandiza. Komanso our first deputy president ya chipani cha MCP Mike Gotanihala tidali nawo ukukwa mayaka kuzomba kumene amanena kuti tieni tizilimbikira Malawi boma lili apo koma tizilimbikira tokha chifukwa boma silingati pangire zili zonse amaphangombe toyamba nkhani ya ku judicial nthambi za boma zilipo zitatu nde ya foloyo ndifeyo chifukwa kuli kumene kumakhala a president ni nduna zawo executive
yes
then kumene kuli a chief justice majaji ndi anzawo malawyers ku judiciary then kuli kumene kumakhala speaker komanso aphungwa nyumba ya malamulo ku legislature nde kuli ifeyo chifukwa ifeso ndikaboma ndithu
amaziwa
fourth estate kumene kumakhala ma station manager ni malipota zawo
kuti pwetekeze
chakwino kumano zeni ndi zitatu zokwinako timangonena kuti walingana ni ntchito yathuyi anthu ena maona songa kuti ndi nthambi imodzi ya boma kumano nkhani ili pano mosachulukisa gagamdiwa ndi kusintha kagwiridwe ntchito ku mabwalo athu a milandu nkhani imeneyi yakhala yikumatulukatuluka anthu ena ndithu amaona ngati kuti kumene kuso nkopedwa kwambiri mmene ntchito zawo zimagwirira sizimaoneka bwinobwino maka akakhala kuti sakugwira bwino pamavuta kuti tifusane kumafunso kumene koko chifukwa kumakhala ka contempt amakukhiya nako ka contempt of court nde ma judges aja nthawi zina akakhala kuti ngaulesi sungathe amaoneka ngati mwina kuti so a chief justice mwina zimavuta kuti judge timuyeze bwanji kodi mulingo wache agwira bwanji ntchito zache komanso pena milandu mene maendera mene mango uyimisa mulandu kuyimisa September tizamvaso January kodi timasatira ndondomeke zotani pametu kuchedwesa milandu kodi machedwesa ati chifukwa chokuti pali zochedwesazo kapena kumalowa za chinyengo so ndi nkhani zimene zimakhala zovuta kuti ukambe kumene kuko chifukwa chokuti uthaupezeka kuti wakakumanizana nawo muchemba so mwachidule kuli nkhani za kusintha kagwidwe ntchito mabwalo mwathu koma kuti nkhani imene itheke ikuyenera kuti iduse ku nyumba ya malamulo nde Malawi Law Society ikuona ngati kuti palibe chidwi chokuti kuchokera ku nthambi ya executive kuti nkhani imene ikambirane mu siti nyilipoyi ndi zimene akunena kuti kodi chifukwa chani tikuchedwa nde akonza kuti pachinayi achite zionetsero zosakhutira ndi nthambi ya executive pokhala ngati kunyalanyaza kuti nkhani imene ikambirane mu nyumba ya malamulo kuti tisinthe kagwidwe ntchito ka ku registration ochunga tiyambire pamene popo kodi ku registration nkhani zake nzota what are the issues
choyamba mwina ndiyambe ndi kugwirizana nanu kunena kuti pali nkhani zina zimene takhala tikuwuzidwa zonena kuti msamakambirane izi kwambiri zokhuza ndi anzathu aku Malawi Defense Forces chizungu chake amanena kuti national security anti takhala tikumanena pano kuti chingerezi chomati national security kumbaliku kumachitika zinthu zambiri a Malawi and maybe it's time we demystify temu imeneyo kuti national security isakhale chida chobisirako zambiri uko ku MDF uko chifukwa ngakhale kumeneko mmagwisa ntchito misonkho ya Malawi no one is above the law tikamakamba nkhani ya accountability wina aliyense kuyambira ku Kamuzu Barracks mpaka nakaya kuti aliyense Capitol Hill aliyense azikhala accountable nde pali gulu lina ili la kumabwalo anzathu a court amene chizungu chake ndi chamachitchula bwino chicha contempt of court ndiye chizungu chimene cha anthu ambiri amaopa moti olo amang'ale kapena kuti adandaule zinthu zokhuzana ndi majaji amaona ngati kuti akangotero ndi kuti zawo pa Malawi pano zada makaso ngati okuzowa kuti uli ndi tiwiri titatu pena pake ndopalamula ndomango siratu koma nkhani zake andevu zamwayi anthu akhala kumadandaula zonena kuti ngakhale tikuayamikira majaji athu kuti iye amagwira ntchito yabwino ndipo there are some judges anthu akuwadziwa very professional you can trust them anthu umadziwa zoleti malandu ukapita kumeneko ayi chilungamo chiyenda ndipo they work within the prescribed time limits a mlandu koma pali ena nkhani yakatangale ikuwakhuza pali nkhani tuti mwamva zambiri zomvesa chisoni zokhuzana ndi majaji ena zilipo pali nkhani zina zokhuzana ndi zomwezi
maloya ziso
za ma lawyers
kudya ndalama za ma client
inde
yes.
Akuti kudya ndi two ndalama za so kumene ku private practice manafuna ndikuze kwambiri awa anzathu aku judiciary oweruza amene oweruzawo ndiye pali nkhani yochedwesa milanduyo ndiye pali nkhani ndithu ya impunity yomakhanga kuti judge there is no one who can tell the judge what to do eh even milandu ina anthu akaona
kumati mandu tikamati my road kanga ndi ambuye diwo
ehe ndiye timaufumu tinatake mkotiko Timena anthu akhala kuti dandaula.
So tijo kabino pano
wewe. Even Kwani makamera mwamuza
kuti my lord akonera.
Komando kwa kuti we are very safe.
We are very safe. We are within the discussion.
So kufuna ndithu kunenetsa kunena kuti inu amene muli majaji dziwani kunena kuti olomuka khale judge you are not above the law. Inu yo sila mulo ai. Ndipo tikamakamba khani accountability even yourselves you are accountable. Ndipo dziwani kuti kumene tikupitaku you can't go away, you can't get away. Ndizina zimene mwina makhala mukupanga kumbuyoko. Ngati pali pofunikira ineyo malangizo anga, time to change is now. Chifaifika hapo nthawi yonena kuti no one is going to stand on your side. Palibe amene angafune kuti mlandu wake uzichodwa ku court. Palibe amene angafune kuti kuzikhala nkhani ya judge shopping. Palibe amene angafune zimenezo. Mwina ndi judiciary ndikambe zotero. Komanso inuyo maloya kumbali inaye ku private practice. Aino, msakale songa tangero. Kumene kwa sondeko wakala kukambidwa nkani mene yoba ndrama zama client. Ndizi na zotero. So, in all, integrity ikufunika mbali zonse. Tikamaka mbankani ya legal system malaimuno.
Tukukamba nkani za chilungamo. Apa mkuku, ansukuluzi. Chifukwa chokuti chilungamo, tikachisa ganiza ndizi ntuzina, si chilungamo soyai. Chilungamo chime inauli chisama tengere kuti kundi dindani, alindichani, chizienda bwino bwino. Pali nkhani zina zokuti tikhoza kupereka chitsanzo kumada mauti kuti nkhani imene isikuta chifukwa chani nkhani yati ma plastic topyapyala takuluka pa zakakazi ngati pano tu koma sikuthabe pamene ukona ngati kuta iyo kuti nkhani imene chikuvuta ndi chani kuti ithe pamakhala nthawi zina pa nkuku inuyo mwapalamula ku times kuno kukulemberani kakalata kuti kapumuleni kunyumba kuyikwera bus kukatenga ndithu ka injunction kuzuzi Da kuti pa seri pompa pali makoti hapa mwadusa amene wawazomba mwadusa lilongwe musatira chani tipange bwanji hapa nkuku pamene tikudandaula ma issues ena kodi a chief justice alibe mphavu zokwanira zokuti akhoza kugwedezako anthu ndikwamvera akusufunikira support ya review imene
ndiambe ndikugwirizana ndi zimene anena ochunga zilinga dolo ku media watu uno kwa nkhani uno alipo atula nkhani ena amene kagwidwe katu kanchito malingana ndi zimene maphuzira kasala phuzire amatha kupanga waphanyaphanya kumama upyeza omfusa mafusoyo kuti ndi nkhani tu ngati ufuna kuti ndisaitulutse kuona kuti upanga bani
zingati yes Mwaya bila babu ini.
Now,
Nde agamati ereo.
He.
Muntama kasuma kuti.
Yeah, nde mufari bilika kumeni kuhu.
Chabu ini.
Now, nde kumapesika no kuti. Palizimele sisi. Wapangacho sisi. Aga mutu pia ena ozi tata. Kuti uyamati dele. Pagweno ka media accountability apapa. Kuti zimina wapanga yuzi ndiza u media zu. Kuti zana kapena ai. Now, akarau shida shonji, ama zarutisa mawa media independence. Nde kuti, sisi kukwira hii, atu wakani,
ufu, mutu wa pieza.
Upanga ziweo, za wakani zwa kapena, wakuba.
Yes, wakuba si ntu wakani, palibe wakuba ntu wakani, wakuba ntu wakuba.
Yes,
yes.
Zima kitika asuka kare kujudishare.
Ya, yeah, hawa simu na malize wino. Chifanyo di, ni mwana ngaribu bida kumidi ya Council of Malawi.
Ya, yeah, okay, mwana nifusa unikudi, so mtu kada kudanda ula.
Chifanyo mnapene kati, ya hata wabida kujiku. Nangasi, ufula nikabida kujitisha, lekosu zika nina kudi, kudi nikamuda daula
jaji.
Tizibida kuti.
Now, ngati feo atu wangani, ndi mbali nai, tindi media Council of Malawi.
Yes.
Amene, ama rada issues of ethics. Kudi kudi, au panga zizuguriza na kakapena ai. Ndi, kumene uko, na osa ndi mfundo zao zimene ama tzadira, For you, ngari mwini complete mwakapange lodge kumene kuti.
Yes.
Ata umu, kupanga kumpanga sanction to angani, pazi tuzina, mapena rezake, alipo, that side. Chimozi mozi, mene ndu gani zila ine. Mamma, I do, and Magani, the speech narrows and probably the other somewhere. Parliament. Others are in a hooty. The three arms of government, Munas Trust, Parliament, Judiciary, who executive you. Zizikala accountable to each other.
I'm at the open government.
Hey, Tizita Mafusana, Mene Timafusira, Kuda Azawera, new who executive you, Muzen the Tabadis it was. Mende mafusila ku parliament uno ndemufuna kumongeza na ma CDF mukudzikonda inuyo. We should also do the same tikaona nyasi zikujitika ku judiciary. Awa mena manini na kunena kuti tinyala kamanira ndi kuti kesi munthu uzolinda kuti sikutaifa chani. Kodi uyuyu wadutsa posepa apa kukateka
registry wose wadusa ku
ola manitipe
manitipe atatu.
Kutu wone
saka jani?
Kutu wone tete. Au katengayo. Au sana pafunda kola.
Au ziwa buino. Amina au kakumana
nae. Kutu wina saka na chiponda. Saka na COVID judge kuma.
Mabasti 12 usiku wakupeleka injection. Kutu imene yukupeleke doa kutiko.
So chika makamba. Nga if you want to sanitize this country.
Yes.
Tisasake so kutu wone awawa ndi osa.
Osa awa sitikani. Untouchables.
Menone nina chunga. Alipo ena ndi tu. And if it matters,
yes.
Achilo zao, zabu na wino.
Yes.
And the maloya, ama ziwa, kwa meno yada sunga menezo pusa.
Ama ziwa ni.
Ama ziwa. Ama yangana ama facts, mlando ipa, ndo ipa. Kuma alipo wina ni tu okonda kunyambita. Maloya, miduga. Bada amalia?
Miduga. Okonda kulandi na miduga. Bada
miduga. Alipo ni tu. Kuna madamu. Why is it that this lawyer, every time he has got a case,
ama kwa wajaju.
Why?
And the salary was also.
Aye! One day we need it, a cab, but I would. Guess you have a bunch of money?
Ah, but I
said.
Sulama!
Guess you have a money
before you judge?
Oh
my God, but.
No, I do. That's what I.
Yes.
So, for some of us, what did a chief justice. Chimera, when I would want to need chief justice. My thinking, many times I would need a.
Yes.
So, the one that by the end of this discussion,
yes.
Tukamapita kuma consensus. I mean, was my consensus was maina so langa lesituzina kumene koko.
Yes.
Inde akujebita. Kuma sina makamba judicial accountability transparency. Alinazo mene mumu. Yo ziripo.
Chifukwa ndi manena kuti nkhani ndi ya chilungamo.
Yes.
Now chilungamo chima inea kuti chizuoneka kuti ababa inda chilungamo.
Yes.
Pamene wina kukaikira kuti ai. Ineo mene ndi futi ndapa ngidu ya nkaza ababamu. There is no way mlandunga mkomele muntu amene amandi chita nkazai. Zima dabwisa. Komaso, mela dena muje, minandu ina meda ya mbira. Sima atai. Kumata onapo minandu ina ya sanga dipeleka wachisazo. Badali mlandu umene antwena hata una kuti MCP ya bwisa malamula nyuani. Ada atamangira kukoti. Zimena mafuna kuti ziende sanga. Chifuwa mafuna chigamu lojo. Chigwilizane ndi confession.
Yes.
Tidaona zikuteka.
Yes. Zoteka.
Kuna sazati zoteka kumva mulandu. Potenge na nthawi. Ndi kufunikira kukuti. Ukadusa nthawi ya kuti. Even is made that tita peneke sikaso jirungamu fasi zikwila nchitu.
Yes.
Yes. Abalea tuwa ngojeba. Asankaku majaje na nyua. Nibata galiba anu kumaduziwabe kuti ngosa kwa nila.
Yes. Yes.
Koma oje bawa. Timati tipempe kuti azikwila nchitu kuhino. Komaso azifusidwa mafuso. Timafusa ife kuti majitsanso. Judge, alindi mulingo kuti umeina kuti umve makese zangati, chigamulo pachaka pacha mupeleke zingati. Ngati zime zibali bepo, tingaziwe bwanji kuti judge uyuyu is being effective.
Minama kaya maki performance.
Is being, yes.
Mapreso.
Koda lindi ma KPI zao, andi ma KPI za amine waka kakulisa kukwanilitsa. Chilango chimenanga landine ndijani. Kodi alipo judge ameti kwa za mui misa nchito. A chief justice sacha kwa misa nchito judge kuti uyuyu nda mui misa kare nchito. Kapena mpavu zimezu alibe. That's why mina pakufuna kukala kuti titakonza kwa kujudisha leku. Kodi zimene akupanga ma law society kufuna kupanga zionetsero pachinayi pofuna kuumiliza nthambi ya boma ya kwa president kuti mlandu uje nkhani imene ipite parliament ndi zabwino chunga
ndimafuna nene kuti tikamakamba nkhani ya majaji there is actually judicial commission
yes
yeah kumeneso amainera kuona nkhani zokhuzana ndi majudges. Unfortunately, yes. It has not been effective.
Yes.
Unfortunately. Ndimafuna nene kuti, Chief Justice, tisama, I don't want tikuti, malamuno, tisichita kukanga tikuti, tiku, we are the mercy of a person, amene alipa udindo.
Ngatikuti ma systems.
Ngatikuti, what we need, ni ma systems.
Yes.
Ma system zone na kutika hapaku ila ndani composition ya Chief Justice.
Yes.
Chi system ucho chikudichitishali. Chizita yes. Kuipanga hold accountable.
Yes.
Ni mafuna nene kani ina mwansanga sanga. Antwa kalabu danda ula easy. Za ma judgment amena uchokera kukoti. Zo kuza nandi antu mwina amena matau chusidwa nchito. Mwosa kalabu ino. Dawi zina mafigala. Antu ula kalabu danda ula. Ndipo kalabu kumakambidwa zintu. Now I must warn. Mukamapanga zinthu mwanseri ndi anthu inukamba kwa inu majaji mudzoti amene mapanga na wacha ama kanena so kuseri ama kanena kuti inetwa ndithandiza ndi wakuti awakuti wajapo mwakuti ama nena zimene zicha so ndifuna ndikuze kuti is ndi ticking bomb komanso mukuononga dzina lanu integrity sikulina anthu azapita kuka kusiani kumanda, nkani meza kambido kumande kwa nuko, ndone na kuti, wapita, jaji wa shinyengo, mtu waka tangale ngatu yumwina, makoti sona ende mwachirungamo. Now is in a kumakala concerned with things above money. Queen Anson, mafuna nene kuti, I don't know, kuti popita panse upa, kuti kutandiza kwake kuti maloya sona akapita mene paja, ukatenga zijama vala zija, guba guba tani, kenaka liroa. At the end of the day, izitu zutengela will power ya inuso a executive. Kwa executive, are you interested? Kuti mwishite address my issues ziwa kapena ai. Ngatipali my issues onena kuti inuose mwona kutipali chulunga majuka joka. Why wouldn't the judiciary, why wouldn't the legislation, legislative council, parliament, why would they be interested? Kuti inuyo, chidu icha anu sisi nga kare bubanji, pangani zimene antwa kudanta ula, zo kuza nandiza kukoti. Kuti boma lake siri, ilimene muna chita benefit from the courts. Kuti antu wake sino mwena ku parliament. Amene enanu mpaka na mma kashita kulowa ku koti kuti mutenge city. Muta kanga na zitu madisaster ya kutuluka. Nupesa zoni ya kutu wina waka suma. Kena aka mpaka na judge ruling. Ukachoka ruling mpaka enanu mpaka kulowa ku parliament. I thought aku executive in this country, out of all countries, mweno kala antu wate mkalendi chidwicho pambana pankhani ya kujudishale. Maka kuti judishale iziendesa zinthu bwino. Kumbukira kuti alipa nkwena, amene ama kushita na accuse kuti judishale ina kubelekana, kuti mulowe mboma. Remember that?
Yes.
So ineyo takala kuti ndili kujiku executive. Nitakone sesa kuti ndisambe manja kuti ai, ife tribe interest ina ili yonse, yonesa kuti timapanga tindi chidwi chofuna kuti judiciary izipanga zinthu zokomera ife. So ndikupempheni aku executive chonde ndikupempheni inu aku parliament tachita nizoteka kuti ma issues yawa akakhale debated ndipo lamulo likhazikisidwe. No one should be above the law. Nimafuna ndiyamfune mote
uazathu aku judiciary akakhala kuti apereka zigamulo zawo ngati dziko limene timalemekeza malamulo tima tsatira zikamulo zimenezo. Nde kuti kaya kwa perekedwa injunctioni, ya perekedwa mbali ya boma, nde kuti mina tingoti ku executive side, nde kuti executive side jatima imbegezila kuti ilemegeze zimenezija. Ndipo antu akala kumanena kuti simungama na mizile kuti ma positions osa amena masankidwa ndi president, people are compromised. Because the judges are also approved, maybe they are be, nangasili stima jokila kwenko kujudishare, ama banga propose kuti anthu awakhoza kwezedwa ama sankhidwa ndi mbali imene ya executive koma amena jawa simuzaona kunyengerera kuti chifayo tadatika pampano ngwa kuti ndi zimene akupanga zosokonekera
amaswa
chikuvuta ndi chani ngati pali nkhawa zina zimene anthu sakukhutisidwa ndi mmene kugwira chito kumene kuku titenti unikeko kumene ku kuti izi ndi zimene tikhoza kupanga so bwino pavuta mpati kuti mpaka na lawyers azifuna kuti akaende ku nsewu. Sitting iyi si kuoneka bwino bwino mapepa la mwache kuti nkhani imene kubwera mukugaliza kuti chikhozo mbapangisa chimechocho ndi chani because I don't think kuti ningani yovuta. Probably I don't know the politics behind this.
Yeah.
But ndimaona ngati kuti yes, pamakhala kunena nani nana even ku ama lawyers wo ndanza wa ku judiciary.
Yeah.
Aja wakakhala mu court mwa mujabwana ndikahamala kapeleka ja usaza mudelera judge. Yeah. Akamamenya even akamanya kuti I'm of the view ndilamulo bwana akamenya kamera yaka kuti pa wapita iweyo nde kodi kubakumaza kraso kandeukena kamera
sibwa maybe very quickly maybe very quickly lero nachite kamwai kuti judge wina anandiimbira phone pankhani ina nde napeza kwa omwai omfusa nkhani imene nde amanena kuti pali andakulolene meli kuchitika makanzatha kuchidishale kumene amadandaula kunena kuti akuti a law society aitenga bill kumakhala ngati njawo kuma kuti bill ada inachoka kuchidishale atidachoka kwa majaji omwewa ndipo pali nthambi zina kapena kuti mbali zina zokhuzana ndi kasinthidwe kamaendesedwa ku court kamene kanachitika kale. One, nkhani ya ma age limit.
Zaka za majaji.
Ehe. 70. Two, yes. Pali nkhani ya kukhazikisidwa kwa court ya padera. Iyo yang'ana nkhani za ndalama zipupu
zina zolero.
Idachitika. Ndiye iwo ngati majaji ena akuona ngati kuti maloyawa akuonesa ngati akupereka chithunzi-thunzi kwa anthu ngati kuti izizi zichokera ku law society iwo ndabwino koma iwala kunena kuti akamakamba za ma law society even majajiwo amazoona sekuti ndi mamembalasa kuti akumenekoso ngati ku law society so
ndi maloya
ndi akuona ngati kuti pena pake pakhala ngati pali chinkulirano kufuna kuonesana na kudyera na shine kuti ngati uyuyu ndofunika kuoneka star amatero mkuyankhula kwawo ine mkuyankhula kwanga ndevu zamwayi ndikuzani kuti whether kabiri yochokera uku kapena uku is neither here nor there nkhani ndonena kuti ten tipange ziganizo zofuna kuthandiza dziko lino a system yathu yachilungamo izikhazonena kuti munthu azipita ku court ndikumakadziwa zonena kuti chilungamo chikaenda ngati madzi ndipo tisaiwale mawu acha amachukacha timanena kuti justice delayed is justice denied. Munthu kesi yake ngati kutenga zaka musana nthandize inu kumakhala stress inu
yes
kumaziwa zonena kuti undiko atu kumaenda ndi bero mmanja sankhamba nena
zimene
bero nthumba
yes
ndi zilango kuti zimene zija so tiyeni ndithu kuti nkhanizi regardless of kuti kachinkulirana uchini chotani that put your egos down you are doing this for the people of Malawi
apa nkuku 2020 majaji zathu adalandira maulemu majaji 5 atapereka chigamulo chokuti zikoli tiponyeso voti mpaka na kunyumba ya maja zolamulira lamulira adachita recognize ngati ma judges kodi zinasembetuka patipo so anthu amaombera manja pavuta ndi patipo kuti tiambe kumafusana fusana so kuti kodi kumene kumkupanga bwanji zinthu zanu yeti komweko kunatuka a Malawi 5 amene anthu amaombera manja mwina mpaka leo
no wanda kunena kuti tini ma judge kuti they are so dedicated to the work suru tukula kutsaswe
alipo yena
alipo ndi
masters
pasa alipo ngati ku service ino ndi office timadziwa
timadziwa tini maina
ndifanele kuti la ford ndi kati likwane kuti anthu azozo kuti weyo ngwaka tangale limakwana ndithu tsuna kamera vaka program atengera special kwa kwati manena kuti ngati munthu umaba pali zinthu ziwiri zimene zitakuchitikira
yes
ata kugwira kwotsera kapena atha kuphatha bora khondo njira matundu wanti
koma zibe
zotorani
kwagwira
kugana we have our friend Anas Arumia Anas a journalist
yes
amene anabweretsa pambala mbanda I mean majaji okwana 38 using his investigative skills kupanga expose kulu ngwaka nakale uyu walandira sikulina ena adzaona ngati kuti ndi malodza akubwera poera kumanena kuti amusango aona kuti munthu ngwakatangale so ndofanire kuti zimene akunena wayana kunena kuti ngatafika poti ena afuna kupita kusewu kuti ukaonetsetse ndekuti issue has been dragging paliso mwinanso kusamvana kumaona ngati kuti simukutimvera mbali nayo koma kunena chilungamo chenicheni if what they are doing it's for the good of the country kuti na kuti friend pange in his access to justice kuti zikuchuluka zipanga in his transparency zipanga invest accountability so sezo asakhale kuti angopanga ma interest awo much as afro ziteke adziwa kuti amana ambiri kuno akudandaula on access to justice makot mwatu ndzikomono
chabwino nkhani ndi imeneyo ma lawyers amalawi law society akufuna kuyenda kumseu pachinayi kufuna kuumiliza mbali ya boma imene ndiye kuti minister of justice kuti ipitise nkhani imene iyi kunyumba ya malamulo yokambirana kagwiridwe ntchito ka ku judiciary ijamati judiciary reform kodi zuvuta bati kuti nkhani imene tikambirane kulinkhani zina zimene titazikonza aliyesa kuza magona bwino kuti iyaya think chilungamo chizienda bwino koma mmene zili pano pali nkhani zina zimavuta kumvesa kuti kodi a judge zona zaka mina zaka 10 mwangu wenu zako nkhani ziwiri zokha ndekuti inuyo muwanirabe kumakhalabe pamene popo komanso kodi nkhani zanuzo mumazipanga bwanji tili ni mafuso kuti ziyangana ngati sitikonza ambiri betikhani mafuso ndekuti sizikuyenda bwino timve uthenga uchokera kwa masponsors zathu a Series Enterprise tikabwera mbali nayo tipitirire ni nkhani zina khalani pompo.
Zelis Enterprise. We offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, phone accessories, AirPods Pro, original Samsung single part type C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and type C chargers, smartphones, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Sally's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.
Takulandiraninso pamene tupitirira ndi program yathu ya Hot Current lero la Mulungu pa 8 September 2024 yikufikani mochedwa yako pang'ono chifukwa choti tayamba mochedwa chifukwa choti mala mwa 6 o'clock tayamba half past 8 chifukwa chokuti tidali kukagwira ntchito zina komano ibwereranso pa 6 o'clock kuyambira la Mulungu kupita chitsogolo. My Joyce Banda amalankhula ku convention ya PP. Padakali pano ndio titaona convention ya MCP, taona convention ya DPP, taona convention ya PP. Tikumva kuti pachisanu pa kuli convention ya PDP. Anzathu akondwa na nkhumwa ndi gulu lawo mplanta ya muno pachisanu akupanga yawo. Komano nkhani imene tufuna tikambirane pano ndi zimene anayankhula Mike Joseph Banda pofuna kusankha. Pofuna kusankha mtsogoleri. Akuti tizimuona kodi inu track record yanu njotani. Mudapangapo chani? Osango bwera basi kuti ndifuna kulamulira dziko linoli koma palibe chimene mukuchita komanso tiziafusa mafuso. Now pamene popo kodi sitimapanga zimenezi kapena mpovuta kuti ngakhale munthu titamfusa mafuso ya mtundu wanji mtima lanzako nditsijalinya timaona mkati mwa ndime kuti I think apa tidagwira fuwa la moto amaphangombe
ine ndimaona ngati kuti anamene timawasankha timawadziwa. Koma timawasankha chifukwa chonena kuti cholinga chathu chimakhala chonena kuti anthuwo akatipindulire ifeyo.
Anthu amene tayikapo?
Kodi tu muone zofoka za anthuwa mukamapita ma president onsewa kuti mucheze nawo anthu ena akuwuzani kuti amene chathu kwa iyi kwa amene chakwamba kale kale.
Timadziwa.
Ndi nanga akuta
timafuna tichose
nanga sama ja nawo kapena nkhani yake ndi imeneyo kuti amafuna kuchosa munthu wina
so timakoda ni mkwiyo
it's personal reasons.
Wachoke as long as we wachoka we don't care
kuti akubwera
ko ndi ndani
we don't care
wachoke
we don't care timangofuna zoti nchose munthu ndipo kodi ineyo ndipindula bwanje awaka khala nsogolera bas ine tu ndawasifusa panthu ena nditumzipanize. Inu, mukumfuna uyu ifwa chanu va ii achimwene munthu amene zosanga nditai mawaka makhala amenewo autisanga nditai ndi ziko likuvutika ndi asogoleri amene nthawi zina ifeyo tikwadziwa kufoka kwake and we know some of them kuti samayenera kukhala pamene ali koma futi analipo anthu ena amene amawadziwa but they decided to keep quiet ndipo anthu amenewo Yes, rango zake ndamene akupitisa amalawi mavuto. And I'm not just talking about well leadership.
Yes.
I'm talking about my leadership onse.
Mm.
Mwina, but in my summary to your question, ndinene kuti, ndikofunika kuti munthu azikhandi some sort of track record.
Mm.
Inu, usogoreri sumanguyamba pa president. Ayi. Makafunsa even munthu
ngofika sala the 2.
Masungofika basi kuti unaenda
classmate.
Masungofika. Iyai, iyai, iyai.
Kuti unaenda bwanji ngofika sala the 2.
Anthu amene ala sogoreri, you inu mwaweneka pa biography, zima autobiography, asogoreri azikona pansi. Muzamva kuti ali mwana even pakati pa azizaki amapaka za
sogoreri.
Leadership can be traced in your history. Kuma kuti munthu palibe pena paliposa wana onesa usogoleri, pasungo fikira kuti mba, unthu paulo wa usogoleri uja. Nichifuka nthawi zina, mwina ngati dziko, timavutika. And you know what? And I don't blame the leaders. I blame us and all voters. Chiatulibe chidwi, chofuna kufufuza mbili ya munthu.
Kodi asungwa na amene akupikisa na pamisi Malawi. Ngati ose siti na agonde, ndauti siti kaa nijipazua. Siti masankabe kuti misi Malawi pa amene aimawa ndi uyuyu. Simungaka blame amene okongola amene sanalowe mpikisano. Kuti inuyo ndinokongola simunalowe. Tasankapo pa amene adalowa mpikisano acha. Mesa ti masankabe amene aimawa. Ndi amene aimawa ma track record yunga talibe. Ndi siti kandi president 2025. Tipange bwanji tikakhala sida kudisidwe. Ni ma track record amene aime 2025 hapa nku. Pakala popanda munthu.
Hey, kwa akulu akulu. The young men could grizzle now, my dress pan. I'll come back to that. The morning I would eat the salad of us. Sorry. In New York, Mufuno Kara, Chocolatzigo, Mabangapusan.
Kunda Wanisa Zaga. So Kara didn't see us.
And Rafuti.
And Rafuti. When I was on, for the sake of peace, discussion areas, the trauma in for the sake of peace.
Jabu.
Come up by the end, I'm going to know. Abambawa or Amayawa. Moody, Masako Church Elder, you fajani. Amazon and the Abusaku or what? Amanda Diawa. Kabena chifuatani. Kuona, tamu siyani pa meeting. Nso kwenye, kabena assessment manager, tamu fulani. Zoo zizi, kwa mwela sinu kambali nwe.
Haifa mbudi ziwa.
Kwa mwela mwela mwela
mwela wansuli.
Ayi, kwa mwela wawa, ama chukwani na nzao, ku vision ya chituji, chima wawa. Uona kutenda kuti saa kuziwa hii. Ndiyazi jamani ya uwa zono kuti pakala pakala waki pagina zintu. Mwona laa. I think awa anakalaba udindo u chifuwa nkaguluka oko. Antuada wapanga konfisa kuti
tete. Bolago. Kasago.
Kasago. Memo nina mwona kuti. Zintu zina zaka sisika sinte. Antu amene ama zimba kutani nima capabilities.
Ngati saa kutenga na ugao.
If they will not participate. That's true.
Ndiye musama mwere kusada ndaula. Inuyo, amene mungona ngati ndinu wanzeru wambiri nu.
Join.
Wazima sokole.
Kutazintu usokole nu.
Join.
Ngati sima joina nao. Then you can't come and complain. Mugeza ngati kuti amena ifadu kupita kutuka kalemaiba jabana. Nkuzipereka. Antu ama tukwana nda dabangapo sokole. Nkafula ukabule zidu wa jina jati. Anta makutukwana. Anta makutulusila nkhali. So, anta mea jama kata libandima wimi kankono kutama kechocho. But having said that, Kodi, is it because mina tibe even schools or puzis anta utsogoleri? Can we blame that kuti mina kwa tukunogo? Tibe anta kuti awawa adabita kuskulu yofziwa kusiwa kuti utsogolera mena zita.
Ironically, asogoleronsewa akuzani kuti analipo ena. Amena na pido kaa uza kuti mai muime. Bambo, muime. Now, antu hameneo. Kodi, sama aona aso. Sama aona aso, antu hamena likapapo. Sama aona. Kodi, inu mundu uza zone na kuti mundu. Amene alinso goreli. Wanzeru zake, organiza bwino. Amena mataka kalapivi ni panyumba pake. Antu hamena kuti kuma palinso goreli. Kari kumpingo palinso goreli. Kaa palikutua palinso goreli. Antu sama aziwa. Anu hama waziwa. Njifandu kuna nakuti, ndi vuto, ndi antu. Amene ama pita, kumaka wakakabizira ena, uso kureli chifukwa chazolinga zao. It's not like they don't know, kutawa they're not capable, kapena wachaja, ama ziwa, Koma ma self interest ameno ndo chuluka zedi. Ni mafuna nene kuti Amalawi. Ziwani kunena kuti inu na mene mukubweleza ziko hili kumbuyo. Inu taendapo. How is it that you feel sorry for this country? Kumani na kuti kuli inu. Tukanga tukuti wina aliense akupita kusogoro ife. Tukanga nipamene tukuyanga na alesa upita huku. Kanga tife tufa tisipita huku. And how is it that it's us to blame? Tisama nkoti ya sogole nsogolele. Ife tima vota ndife. Antu watima kafikira nyumba zao ndife. Ndipo tametima kauza kuna oti ya muime ndifeo. So ifeo, we deserve the treatment that we get.
Anamadi ngo, adaya nkula mu interview ndi Brand Banda. Kuti timango ti nsogolele ndo iva. Kuti sizingate kuti sogole ndo wabu inokumagula mulira tu opo ila. Kuti ifeo amina kuti na mulirafe. Nifo opo ila. Siti kutaku kumuvesesa sogoleli. Is it not possible? Abangu.
Ndizoteka. Maso, mene mwenye kuti siti kutaku kumuvesesa. Nde kuti yeo, my thinking. Nde kuti munduza kuti akula kula mfundo kopya. Akula kula maso mpenya. Ife na mesi kumuvesesa maso mpenya.
Whatever.
On the other hand, ato kena kula kula mgerira. Nizwa sanveka hai.
Whatever.
Kwa mnafraso nene kuti. Tika malisa hapa. Alipa anwena. Alima highest positions. Maudi kakuchalichi, kakapaujeni. Palima MPA na. Dibike chasu. Ugaamva substance yao. Uyameno kakasa. Uyuyu. Umotewa la bagama.
Sada apie.
Uyuyu ameno kakasa.
Sada fige kuda kreba jaguti.
Just like palima president ena. Katinao, katakanao mwe manikano soko.
Kanguzi.
Kuyuwa kwa wana mene, zimina majidina, uyu ameno ka anda, another ujeni.
Tinkane na kuti, area chama. Tinkane na kuti, even ni machalichi.
Yes.
Mundu linda ntuteni kuti ndiwe bishop, abali. Is it not abusing the title of a bishop? You can't be a bishop, uso gule hatu, and iwe wena wakala asha.
But then you know, yes, siki sida kufamile.
Yes. And you call yourself aji bishop. You know, so maybe the way we choose our president is that way. We just say, kuti hii, pamena imawa, bola kwa uyu. Now, bola kwa uja, maybe it's not good enough.
It's not.
Pamena ima banja. Pamena ima banja. Wabu inoko ndi yeyo. Kuma mwina masompenye onya mwina zake ena 21 milioni. Mwina pamena ima matifuta.
Now, mwina sorry, nungu kanda atula. Chintuchi mwazi iso chima itisamachi wale pameto pita ujisanko. Tindi futa oso, loyangana nsogoreli based on kumene
amatokela.
Kani meneo, alipo madalena that are doing better kuma general rate, daka mene ndifuto. Ndiye, izizi soma ya ngana kutia nsokuleli, kweli nguwa kupia, kamena hai, ena alibe nazo nchito. As long as munthuyu nguwachi chewa. As long as munthuyu nguwachi yao. Kapena munthuyu nguwachi lomwe. Kau nguwachi tumbuka. Kau nguwa kumpoto. As long as that person fits the bill of their traditional tribal card, amina mangontenga. Because some of the from the lenses of objectivity. Tumufuna kuti zone zinthu ndi maso onya kuti kodi feyo zitikomena bwanji ngati mtundo wakwathu.
Ubwino wake pamafuso apo.
Yes.
Kodi tifusale mafuso.
Yes.
Ubwino wake zipani zimeza panga ku conventions.
Yes.
I think tikudziwa ma torch bearers zao.
Yes.
Ku MCP kulacha kwera.
Yes.
Ndamene tukuzidwa kuti athopira kubala.
Osa isi tikuzidwa ayi. Mesa izi is obvious. Yeah. Aenda kunena kuti
atali. Ku DPP kubwera muthalika.
Yes.
Ndoti ku PP ngati akaima ndoti kubwera Majlis Banda.
Yes.
This far. Atatuwa ndoti twafusa mafuso.
And atatuwa adakhapo kale ma president.
Hey.
Ndi atatuwa.
Ndi awawa.
Adakwera ngati apitirire ikhala ndi kuti round 2.
Koma akhapo president.
Eh, amuthalika adapita kae mina ku break atumwaona kuti adapita ku break.
Ndi atatuwa.
Yes.
Tidzana nga muthalika kwa siapa.
Yes.
Kodi inuyo muli pa utsogoleri. Tatuza ali mulapanga chani. Choti you
deserve kuti mubwere kuti. Kuti mubwere mundai wala chani boma.
My choice banda. Kufamwereso. Eh. Yala ndi zimene mudapanga ife tijaje kunoko. Achakwera. Eh, mufuna so another 10. Mwapanga chani. So mafusa mene wawa. Takanuwene na panopoti. Tie tufusa nini. Eni kama fusana wina asarani. Asakuye. Asazireka susa personu.
Now. Tika fusana. Tiza sankabe mtu mozi.
Yes.
The question in the oguti. Kwa di amene yoyo. The oguti is the best in this country. Kabena.
They might not be the best one. They might not be the best.
Abu ino wali kutiku wame sakwela kuti. Mtu angangoturu gila baba basi. Kuta sala chaka chibozi. Kungoturu gila mtu. Basi ineyo, antu amene hii. Mene zima ndia ndali za kumala
kutu. Hei, zovuta. Tinazo
wana zesi kesi. Mungu kila. Chifo jima inajizimu ziwa mundu. Na inda nae, mungati, mwene jipani jake, kondi mastrake jazalipo pa ground. Hey, jibani jimeje jilibe sijili mudzimu. Kodi is it maybe na kunzira zinthu zathu zosankhira ma president kuti maybe we'll never get the right person. Kapena basi sungaziwe ndi game ya chiponyeponye.
Mene ndale zimene timachita kuno kumalawi timati democracy.
Yes.
Tikamaona za democracy tukamba za manambala.
Yes.
Kumene kuli anthu ambiriko.
Yes.
Nde it's not always kuti majority makhala yolondola. Inu mnazoona hapo ndithu mkalasi majority kupeza zonena kuti akugwirizana pa chinthu kumachombwita. Onse kumauzana asa
ndi sikisi. I came across some expression. Nena kuti you can have a group of idiots. Who can choose a bigger idiot.
Exactly.
A group of idiots.
Yes.
Mkusankona, I think idiot is...
Zimena manena so kuti, akuti zomadi yai wankulu akulangize. Even idiots isu wama kalamba. Even is it siru so zima kalamba. So kuti mutaka kalamba, ndo nidu wazeru.
Yes.
So is it siru so zima kalamba.
Yes.
So here is a question of kuti, kodi vudo ni makapa tipu pa usogole lipo. Is it anto amena maimika mkono wa kuti flow crowd usogole li. Because... Do you expect the muntu wakulisanga kwanitse?
Yeah.
Then akwanitse chifuwa sanduka president.
Ine wanda, ine ndikopeka, ine kakechonji. Motivation.
For what motivates you kudu ufuna waka kwa president?
Kodi, even adato metu watu waka mbao. Tila tinteka
zizu zizu wako. Mala muno mwuni muntu wada kuzo kwa president wako, you know? Do we have those people in this country?
Ine muntu, yes. Kuma mwina saa kumira. Kono fwa nile kuti, tika zapeza. Mtsogoleri amene ali ndi motivation ya Malawi at heart osati ndapseratu osati nalibe kanthu kena kali kose retirement package ka state house ndangova kuti kumene kuja sugula china chili chose kumakhala za ulere ndiye kuti ine ndananga zatheka pamene pati if we have people motivation yao afuna malize ploti kaya kubaraka kaya kutiko abana sijibida kuna mkosewa ini wana nina hapo nina kuti when we have a president in this country amena razani nina kuti ineo katanga inaba ni nyasa at that particular time we end corruption in this country simu kare
yes kumano the you see ti luba luba the question is still coming back pano tinda datu out of these three mwina moza taso couple is the duatu
We still choose a better
devil. Yes. So the question is, Joyce Band, what is it mutenga muntu yo, what is track record yake? Ndiyo, it means ndio kuti muntu amene alibe track record ina ili yonse ya usoguleri mwina wampavu, zikozo kazo vuta, right? Unless ndio kuti, pamene baba, iwo pa otatuwa, at least we have my track record zao. Then how do we choose amene tukuzwa kutu uyoyo, ndamena dabange zibetu kufuna? Because that's where the question is. Out of the people amata wine, and tikambwita tose tizabwira palo. Osa blemana. Osa, because imazamba yomalo zana zalaso. Ha ino amalawi inu maiwala nsanga.
Inu ba hot current
people. Inu ba hot current mkajiro zera wakuti. We start blaming each other.
Anka kutumani.
Eti antu tose tinkasangalala mavina miseu. Ansanga tuga tu mavina miseu.
Nimafuna nene kuti anasaka mba mbali wanga kuti motivation. Ndiye mafuna nene kuti ndaonapo anthu very motivated but clueless. Anthu kuti kumachita kuona kuti munthu uyu kumpingo kuja
akuchifuna chinthu.
Akufuna atathandiza mpingo. Koma zero mulibe. Ndipo kuma
unaonapo ajunga unaonapo kuti mfana wasochera. Ndiye fana akafuna kuuze njira. Kuma leso sakuiziwa. They didn't want to help you.
I don't know what to do.
nde mulungu akakupasa amene usakufuna iwe ukuona kale uyu
yes
ndo mantenga amene uja kupita kwa busa busa ndikwati seni mulungu andipa sankaze are you surprised kuti akukuvuta
ndimafuna nene kuti mwakambakhani ya track record ya anthu atatu awa amene atukuchulawa ndiye nanso amene mwina azitulukira azitulukira koma ine ndikuona ngati kuti and I'm still insisting on this vuto la amalawi ambiri they don't care about track record ndukuzani alipo anthwena amene olomuta auza kunena kuti boma ilili ili pole lepera is anena kuti madana nafu
bola lomweli
ayi ndukuzani madana nafu ndipo anthwena muta auza kunena kuti DPP inkala kwisa is adada inkala kwisa is akuzani kuti ayi ntuma kuziwa matida akutumana alipo so anthwena chimozi mozi ndi APP ndi kwinako ndawu zina ndimaona ngati kuti if we really want to kuti konze siko la thuli individually tizafike size yoti nafeso tizatope ndi ndale zofuna kungosangalasa munthu tizakhale kumanena chuchuchu kumanena chinthu kunena kuti iyayi awa ndimawakonda awa ndakwathu koma na on this leadership yeah, yawakanika yeah. Ndipo adakanika ndipo sisiri kuwafuna we don't have that china chimene wafuna nene chonena kuti mmene timasankhira ndale zathu ndipo vuta kuti munthu amene angotulukira kumene kuti watakhala kuti ndiwachikoka motani wanza tinaona chisanzo chabwino a Saulos Malemu Chilima
yes.
Anabwera ndi marketing strategies ndipo campaign ime anapanga sinaone poso campaign ine iliyonse Malemu
pano tikuti chani polira tikunena kuti he is the president we never had
exactly anthu ankaona kumati koma munthu uyu akuone kuti can do things differently koma nalipo ena maona be kuti swa kwatu ena unataswa congress swa DPP ndiye akamwalira ne pamene kumasanena kuti kumamoja nakakhala nsogolero wabwino ai a Malawi tieni tiphunzire kumasankha munthu outside the biases of where we are coming from
abankuku kauni wa 2025 ayambe fandi program imene tizikamba nkhani zimene zimwakuya tizika makandidate apo kwaunika mbali zawo pa mapeto pake kufusa na fuso kuti kodi kukulemelera kuti chifwa pano pande kuti pa msikero pali achakwera pali amthalika pali maibanda kodi pasikero akulemera ndi ndani tifike pamene popo
ndimafuna imene ibwera
yes
ndimafuna ndinene kuti kwa anthu amene hot current ama tupa nayo mitima kukhanga kuti akakona ndi pano ndiye kuti akakaiza mbimbiri ndiye kuti ikamba kauniuni koma ndi kukhala
see at the end of the day slogan yathu timana kuti ife siti nyengerera ife siti pepesa
chifukwa ine timaona ngati kuti ife yoti ndi gawo lalikulu kwambiri azitsogola sauti wathu atatuwa nakhalawo
tikwadziwa
tinapata so kale ende bwera so sakandabisa so tikamabwera pano tidzinena kunena kuti awa
so ma stress awo
ngalana muthali munthawi yawo
zibavuta zidaenda bwino
anapanga izi ndipo tidzinena chitoncho kumene achakwera alipowa atha
izi sizidachitike
maibanda adachitanga izi zidavuta so sezo twera tidzali pano
tinene ndipo ndimezi makhalira munthu sumapanga zabwino zokhazokha
alipo tuyenda na makhalizo choncho kuti
ukamuzudzula kuti ukusuda pange bwino ukudana nawe munthu amene amakukonda naye amakudzudzula kuti ukonze chinthu chija kuti upange bwino mothamangisana ndi nthawi pamene tikukamba nkhani zimenezi amtsukuluzi tidanenapo kuti ikamayandikira nthawi imeneyi kumakhala zosunthasuntha even ya polisi
inde
kumadabwa kuti wa polisi pa listi ya ma transfer palibepo koma gali moto yoza mutenga yabwera kodi mukupita nane kuti yayi tikupita nayo kwakuti ineni koma sindikuiziwa transfer aosi kodi transfer yanga mukuiona asindikuiziwa iwe tiye umbusibandi kulemba kalata inu tatiye ndione kuti kuti munthu mukupita naye kuti kwa iwe auziyankha zimezo utapitabe zukhala bwanja pankuku what is it that we are so desperate to move people. Are we strategically moving people? Kukaikirana kuti ni makadeti, akada MCP, zukabaji zitu za.
Imene timwe ya balero. Mano titika amba tsiku lina machuchuchu.
Yes.
Ya buka kani kupolisi ku.
Yes.
Kuluwa polisi wina, amena kuti ampa ka transfer. Kuma sana ni polisi ya.
Ma transfer.
Ine meni mazuhira.
Kima druga, ama di kebo.
Yes. Kuma wapolisi amene, akuti sali pamene pata.
Yes.
wango zuga kudi
gari moderi
baje baje ba kudi akudi mudzimira
kuna kwake vukira baje nisindu
ndiri bachazi kabera ndi mistake
ndi weyo ndi weyo gamo dako ndi
ya kuti ya kumamarisa kuzeni
zango kunyirani ambush
who does that kuifufuza kaniyo akuti kuli ena mphamvu polisi ku
akuchipani
they are connected kuchipani cholamula paka dalipa
time cp
so mu danda ulo naona makala kwa kwa mbudzimana yes. By Grace Malira
yes
amene akwauza mai yola mukuti
time sani kae koma uyiwa mphafu uyiwa kuchipani
akuti ya yadzipitape ndi mafriend ngola khola jiji
zokanda makapa makapa za systems zizija
moya
kuti ndindani wa mphafu kuposa bwana je
bali zinthu zina tikazi dzudzura ndi maboma ambuyo akulu izai izai enokutukoletsetsa aptokola chakwe sakuzwa injosi
asangadziwe nanga
intransfer olondunato kome sakuzwa
constable ikwana zizwa president
mapetsa
yes
kumano parantu ina kama kaso over zeros kusenzeka kutani atukutetese chipani izizi tazona pombuyo mu
sizithabwino it end in ts
yes
izizi
end ndiwapemphe mayola mo wapempha kuti fa iyali nayo omukatuka pano kwa ibira fodi iyi pa table pawo
yes
tsukulina aombudzimana akadzafufuza kumadzalena kuti uyu simuna chite bwino ma transfer mmadzanyonetsa utsokoleri
mulibireni ndama zakuti
mmatukwanisa president wa dziko ngatuzi kukudza
yes
so ii tingalula bwino bwino tsokolo kufati kuidziwa
tingalula chabwino
achunga mufuna
mwansanga sanga mwansanga sanga mbali zonse zwii inuso wa police mukamagwira ntchito musamachite kuonesera makaka kuti ndi wachipani chakuti fukaboma likasintha amasamba kufinya inuyo chimenecho inuyo amene mukufinya nzano ziwani zonena kuti you are not there for life mabomawa amasintha anthu amalira ndipo chipongwe chobwezera chimawawa kwambiri chonde be professional
tibakamba nthawi zonse kuti even tikamakhazikisa malamulo nkumaganiza kuti lamulo liti kumpweteka uyu tikazachoka pa mpando timazapezeka kuti lamulo limwe ife tinkapanga licha likuti pwetekaso ya
zimaterotu
zimatero ndithu so pamene mukuganiza ngati mukumpweteka munthu wina pamawa muti osakhala inuyo koma kandi ana anu kandi abale anu azalandira nkhaza zimenezi zimene anachita Alexandra wakuje wa mbaibulo chabwino anthu ena akwiya ndi alangizaso pano a APM kuti anthu amenewa adagonja ku convention now funso ndiro kuti kodi ma convention ino tumakhalabe ndi anthu ena kuti kaya awine makaluze kaya aluze cha mtundu wanji koma amenewa ndameti kuwafuna so tikungowapasa anthu kampata kuti asankhe ena anthuwo ngati simuwasankha ife tipeza njira yowayika mipando is that what we are doing and we call that conversion ochunga mamusanga
msanga ayi pali ndale zambi zimezi kuchitika mboni nthawi zina you even doubt kuti kodi convention mukungopanga kuti mukwanise malemba kuti anthu kunjako aone kuti ndinu chipani chosogola cha democracy koma zikuonekeratu kunena kuti alipo anthu ena amene samaluza mchipani nkhani yake ndimene samaluza mchipani ndipo chipani cho makhanga kuti ali ndi share yaikulu
yes
kungwesa pa udindo amakapeza njira yokuti mpaka nalowere kodi ngati ma advisor tisamakhanga tikuzungulira kani ndi
TV muthalika
ngati cholinga ngati cholinga chili chabwino where and good kumato anthu amene akudandaula anthu amene kumatipeza so ifeyo pa ndakuti TV kumweko
exactly
sona ngati mukudziwa zonena kuti iyi ndi njira ndi backdoor yomayikira anthuwo kusogolo chifukwa ti wina kuti ati ma advisor amakhala ndi mphamvu zambiri chifukwa amakhala pafupi ndi nsogoleri
yes
ndiye cholinga chokhala ndi ma convention ndi chani muno kumusungu atenga anthuwo ndikumanena kuti tasankha awa chifukwa ngati zimene zizizi zimene zimagawanisa chipani now ndichenjeze ngati nkhani imenesi mwichita handle bwino pamene kungotumphukira ndifo amazapeza kuti chipani chagawanikana kusogoloko ndikumayamba kuti zinamba bwanji chonde ngati anthu sakumfuna munthu musakakamize ndipo ngati ala advisor akhalili ku advisor kumweko sizoti azilowerera kwinaku ayi
chabwino apa nkuku ngati pali munthu amene amaonera kuti kali ndi mmodzi mayiwo ndi a president amuthalika akwiziwa andi tikakumana nawo ayi ndithu sa kumbuya kusankha ikonda panopa
anapaka
ku face kuti ana uyipa inu mandi you using your program
mandi ni baba is professional
yes panopa is very professional now this is a professional
ya wakomera
talk to him zukhala bwanji zomafuna kuti anthu ena kuti aluza ndithu koma akhalebe mmipando
ndi ngwala kwa ndafanda
kuna nasi akonera
kunena kuti ngati maona mena malengeza zotsatira kukomesa ife dalipo
yes.
Ino kuti mukudya zodya idya
manudozi
kuchaina manudozi ngati amalengeza vote ya wina kuti wapeza 10 ndikudzalengeza wina kuti wapeza 15 anthu kumadumha that is a message chimene masangalali anthu kuti uyu wagwa njani kuti wawina nduyuyu ndiye kuti tiwauze kuti kuli anthu ena all along anthu amatchula anthu adakumakoka umoyo wina atamva kuti agonja sali kuloza to you because amakhulupirira kuti amene acha
amakupanga
ni influence pa zinthu zina
yes.
Amtekera umana ndi I'm not influenced
yes yes amana kuti then you don't know
the actually tsanzo abana
yes
pa direct of youth ana panalipo a title ni Musa ndipo tsanzo meza change tika ana a title ni Musa ana wina pa panopa ndi anoma ndi chisale Atenu ni Musa acha, agonja acha, awasanga kukala advisor wa mtalika on youth. And I'm like,
Zukala baji.
You understand?
Yes. Like now he's being promoted.
Because if anything, mwina ameno wapa mbana ameno kala udindogo, waona mbodino wakulu mwona kwa advisor. Fong kufupi.
Yes, ndi abule. Yes.
Mwina ajisala mwizama kala advisor on youth. Azimu mwiza iwataito ni timatele zasi ya marazi.
Yes.
So, izizi, ata uzineka kata kutumina zope puka. Ah, siye na amini uwe. Hey, makutu. Kuma DPP as it is today. Sa kweni na Saudi abideso in some bickering. Mene zinajitikila
paka. They cannot afford.
They don't have to lose any other numbers. Ngana kufuna bekuta wakale maudindom. Antu wa maudindom wa wama advisor. Auzidwe how far they can jump. Alekene patipo.
So that impavu za ma delegates.
Yes.
Sizikalapo kuti ma delegates anata gatu.
Atukumpu nila kunina kuti.
Posa ni ongo santi duwa wano. Nata gani impavu posa measaka ma delegates. Then what are we doing? Then what are we doing?
Naona kala daya sekida ijenu. Andani abita mkitu.
Yes.
I'm trying to clarify. Uli suda kani pavu. Kulemba, it's one thing.
Yes.
Kuma zimezu
kwa ground,
it's another thing.
Yes.
So I hope kuta mtalika, you take full charge of what is happening.
Yes.
Simu kufunika kutu mwambesu kukoma na kumene ku mulibe ndhawi.
Yes.
Mwindima vudu wafuna kukoza.
Yes.
Kuma so inu yu amini mwasa kido wa advisor.
Yes.
Tawizi nandi binu mwazi basa ulemu.
Olo kutu kutabana ya.
Olo kukanda kumene. Olo kumashina kuhona kute antu wana kukwesa convention.
Yes.
Not by a small margin.
Yes.
But a big one.
Yes.
Kodi basi mtu mpaka na kuzika kamiza kuzika
kakanabe ukaiba
uli. Yae. Ndawizi ina kuma vomera kuti.
Nduta kutumi.
Mbaroni.
Uli
memora. Nda vina ndichoke.
Yes.
Ena vineko.
Yes.
Ineso ntautandisa kuma from a distance.
Yes.
Asie ni anzanu na onso wapange kushaini yao.
All of the people.
Yes. Maudindosa muyaya. Mundu sungama bezeke waluza hapa kuma ukakabe uia. Kuma vomereza kuti panopa. I'm just a member. Kuma ndikutandisa bejibani janga kuti chibite batsongolo. First deputy president ajibani cha MCP Mike Gutanihala. Adadida na. Ife kwa mayaka kuzomba kumena majita sunkano wawo. Chimozi mwazi mena na kurapa mene po kwa limbigitsa antu. Kuti musamango dali la boma hali. Boma silinga kujitile nizina zizi zonseta limbigila ninchito. Ngati kwa nuko mundu sana vale kwa sabato mkale uwe mba kufala sabato ndinu. Kabambuanu sana teo kupa kupuza skulu. Kupuza ni skulu ndinuyo. So that inuyo nde mkale osinta history ya wano. Kula kula kwa manga?
Yeah. No, inendi gwirizane nao. Kunena kuti tayenena kukhala anthu olimbikira at all levels. Zimene zonena ndikugwirizana nazo ndi 2. Koma ndipemphe chabwe. Kulimbikira ntchito anthuso amaona kusogolo
environment.
Amaona kuti kusogolako asogoleri. Inuyo mukulimbikira ntchito. Chifanda amene machita set the tone. Mukakhala kuti mukuonesa kuti mukulimbikira ntchito. Sizimakhala zovuta kuti anthu amene ali pasipa naonso akopere zimenezo. Chinthu china tenti vomere kumalawi kuno nthawi zina amene amalimbikira ntchito ndamene samakhala rewarded amene salimbikira ndamene they get the easy meat chifanya chimenecho anthu ena amakhala kuti amakhumudwa ndikusiya kulimbikira muona wina kulimbikira kusukulu achimwene kulimbikira kuphunzira wina ntchito yomweyo Fonda amadzwana ndi wina wake, mafoni kwa wina atatu. Waite nganchito, ndi wina mati, what's the point? But when you go to one and the other, who send the ground to Zilimbigila, the TN, the Kaleson did Ziko, Lorena Kuti, Lizzie, Grizan and Dimao, Amina and Kula, a Catherine Gotanehara, rolling out and Hazilimbigila. Let's create an environment. Imene, Tizita acknowledge and Amena Pusta work hard. Samachita reward mediocrity.
Yes.
Samachita reward laziness.
Yes.
Samachita reward failure. Aye. Ziko Latu Macha reward and Hotel.
Yes, unfortunately. Amena Bonde, my Mababuino. Ajunga kunena kuti anthu amene zimaina kuti mwinati amange na mina ali mabige anthu amene akwenera kuti azipasidwa ma promotion akukulukutika bwana kugwira ntchito kutchola misana koma kulandira zonyenyeka bwana
mai Gotani Hara
yes
100% ndikugwirizana nawo zimenezo zimene tuwenera kuti tidzira plana mdziko muno kuna mawane kuti pali zina zake zonena kuti I don't expect a politician to develop more. Very bad.
Yes.
Tifua, timaono, fama ya kwa, akwa mbali na mbali mbali mbali.
Yes.
Mbali na nitu, mbali 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 nitu. Kuma, mina uli na chukuli. Kuli kuntunda ko. Atu andale ena, alibe olgazi. Ama pakula ndalama, angaluli za unyumba wawo. We have them here. Okay? So, amalawi, yes, madam speaker, inye tilibigile chito. Kuma sumu kakaumele kwa ndima mpiwo, mzuwa uza sumele, unakula kulu.
Tamajida ni manyazi.
200 million kwaza.
Yes.
CGF.
Yes.
Kukuna kukuna kukono.
Kukulipia gali kusi.
And then you keep on blaming government on one hand. Kau zinaso. Ama unindo. Tie ni ti. Garipoma la peleka. Ili sebeo kutaweza CGF. Tatie ni. The thing is. Kwa nufra ndi inye ile hoi. Kuma. Garipoma la pina kumanga zipata la. Zotele. Taiwa ngezira. Kumene kwa kutika unika chitu kuku. Kumahai.
Wanda, yes. Mungu kumbu sana.
Yes.
Federation ya Rhodesia ni Nyasaland. Antwankate ngedwa kumalawi kuno kunyasaland. Kwa kukira nchito, ku Northern Rhodesia, ni ku Southern Rhodesia. Ndipo, kula malawi chuluka, kukopa belt,
yes.
Kula malawi chuluka, ku Zimbabwe. Enaso ku South Africa. Ndipo, kuamba karelo, mbili ya malawi, antholi mbikira nchito. Even panopo, akuza anda kumanapo ndia anthu kunja South Africa zungu akuza nzona kuti we prefer ma Malawians anthu olimbikira anthu ata koma alipa anthu ena amene akuononga zita amene koma generally ndife anthu ona kuti madalilika now zuteka bwanji kuti anthuwa
tudalika
kunja ku Israel akulima mizere mbata tandani sa Malawi akukhulupirika bwanji kunjako unasoma kuziwa
Mafuna kumenya kuti mulembe
kuri kuri kuta. Kuma kuno kumahai munthu ameneyo sakulima. Nthawi zina nkhani ndimeti kune nayo nena kuti environment ya kunoko ku Malawi. Ai ndithu yosalimbikitsa munthu yombwezeresa munthu pansi kuti asalimbikire. Ndiye tieni ngati dziko. Nkhani ndiyofusa ndiyofuna konsekwensi ngakhale makampani nawa. Makampa kampani kumachita kuona kuti koma apapa uyu ndamena kugira chitu ayi promotion upita kwa munthu wina ndathu amango kuti mneso zingokhala
pa
so chonde let's be a merit based society
merit based country merit based society anthu amena kugira chitu moona ndima mozipereka tiziwaona usati kungobwera munthu kungochokera uko ps iwe maziwa Mwagwira antu mauji, magalia
siyose,
mwagwira mwene mtu kumango tena, mwene
mwagwira. Baka maka ndia kupolisi zimene zozo.
Yes.
Chifota mazuwana ndia ena mwena ale kushipa.
Ndia rasi, ukiyo kama kune kusuzu ena, otherwise,
sumupita. Umyanta. Osa mabanga joncho ya, tiye ni tikale zigo limene tiku limbiki tatu, mwene ama gwira chido mwona ntima, komasu pindula gili zoneka. Anthu wa Mulungu pamene pondipa msiri zero pa program yathu ya lero ya hot current imene timakambako nkhani ya kwama judiciary kwama judge kuti tikamaona kuti kodi chipepeso chimeti mpase munthu uyi tizigwirizana ndi kesi yake chifapa nopa galimoto ya boma kungongunda munthu 14 billion. Hey, who bankrupt this country?
Yes.
Who bankrupt this country? Who is making these assessments?
Who is making these assessments?
Menebo, never seen zero program.